Good day, ladies and gentlemen. Welcome to Code Switching 2020, where we teach indigenous languages. Today, we continue with our speedy lessons, where we'll be dealing with podcast number one. The title of the podcast is Being Kind to Each Other. The purpose of the podcast is to teach the language speedy. So, it will be the podcast between Mokwale, the host, and the guest, Pasha. So I'll be reading the speedy part very slow, and the translation will be at the bottom. So without any waste of time, let's start. Mokwale, Tobela, bohle. Re a le amogela gape pontshong ya rena. Go ba botho go yo mongwe le yo mongwe. Ke nna Mokwale. Moamogedi wa gago wa baeti. Gomme le hono, re na le kgatišo ye e kgethegilego go wena. Pasha, moagišane yo botho yo a thabelago go thuša ba bangwe, o re tletše. O amogetšwe, Pasha. Pasha, ke leboga go ba le nna, Mokwale. Ke thabile go ba mo. Mokwale, Pasha, anke re thomeng ka go ahla-ahla lebaka leo ka lona botho bo lego bohlokwa. Ke ka baka lang o nagana gore go bohlokwa ga kaka gore batho ba be botho go yo mongwe le yo mongwe. Pasha, go lokile, Mokwale. Go ba yo botho go thabiša bohle. Go ba botho go ba bangwe go ka thabiša letšatši la bona gomme gwa ba thabiša. Go feta moo, e re thuša go bopa segwera se se tseneletšego le go dira gore lefase e be lefelo le le kaone la go dula. Mokwale, ke therešo kudu. Pasha, botho bo ka dira phapano e kgolo e le ka kgonthe lefaseng. Bjale, a re boleleng ka ditsela tše dingwe tše bonolo tšeo batho ba ka bontšhanago botho maphelong a bona a letšatši le letšatši. Ke dikgopolo dife tše dingwe tšeo o nago le tšona, Pasha? Pasha, go na le ditsela tše dintši tše bonolo tša go ba yo botho. Mokwale, o ka miemiela gomme wa dumediša batho ba o kopanago le bona. Wa swara lebati le buletšwe motho yo mongwe goba wa thuša mogwera ka mošomo wa gagwe wa gae. Ga ešita le go fo theetša ge motho a nyaka go bolela, e ka ba tiro e kgolo ya botho. Mokwale, yeo ke mehlala e kgahlišago. Pasha, e bontšha gore botho ga se bja swanela go raragana. Bjale, anke re boleleng ka fao go ba botho go ka dira gore le rena re ikwe re thabile. Na o kile wa itemogela seo, Pasha? Pasha, ruri, Mokwale. Ge ke thuša motho goba ke dira selo se sengwe se botho, go dira gore ke ikwe ke le yo mobotse ka gare. Go swana le maikutlo a borutho, a go se kwagale ao a dirago gore ke myemyele plus e a fetela ge re le botho go ba bangwe gona le gonagalo e kgolo ya gore ba be botho gore rena le go batho ba bangwe le bona mokwale ke rata seo pasha botho bo ka hlola karabelo ya ketane ya go ba le kgopolo e botse pele re phutha ke molaetša ofe o ratago go o abelana le batheetši ba rena mabapi le bohlokwa bja botho pasha ke nyaka go botša yo mongwe le yo mongwe yo a theeditšego gore botho ke bja mahala ebile go bonolo go bo nea ka fao a re phatlalatšeng botho ka e le kae mo re yago gona e ka ba sekolong ka gae goba setšhabeng sa rena mmogo re ka dira gore lefase e be lefelo le le thabilego le la bogwera go yo mongwe le yo mongwe mokwale o boletše gabotse pasha re leboga ge o re abelana ka bohlale bja gago le hono gomme o bathetše ba rena ka moka gopolang o ba botho go yo mongwe le yo mongwe letšatši le lengwe le le lengwe ke tšona ka moka gabjale go fihla nakong e tlago hlokomela gomme o tšwele pele o phatlalatša botho. Thank you for watching. For more videos, please go to CodeSwitching 2020.